Incwadi yokuqala kaSamueli, isahluko samashumi amabini anesithathu. Kwaxelwa kuDavide kwathiwa, nanga amaFilisti esilwa neKehila ayazijwida izandla. UDavide wabuza kuYehova wathi, ndiyena ndiwachithe lamaFilisti. Wathi uYehova kuDavide, yiya uwachithe amaFilisti uyisindise iKehila. Athi amadoda akwaDavide kuye, nanku thina sisoyika sikwaYuda apha, sobeka phi na ke xa sithe saya eKehila ezindlwini zamaFilisti? Waphinda uDavide wabuza kuYehova kanjalo. Wamphendula uYehova wathi, suka uhle uye eKehila ngokuba ndiya kuwanikela amaFilisti esandleni sakho. Waya ke uDavide namadoda akwakhe eKehila walwa namaFilisti, wayiqhuba imfuyo yawo wawabulala kakhulu. Wabasindisa ke uDavide abemi beKehila. Kwathi ekubalekeni kuka Abhiyatare unyana ka Ahimeleki kuDavide eKehila, wehla ene efodi esandleni sakhe. Kwaxelwa kuSawule ukuba uDavide ufikile eKehila. Wathi uSawule, uThixo umlahlele esandleni sam ngokuba uzivalele ngokungena emzini oneengcango nemivalo. USawule wababizela ndawonye emfazweni bonke abantu ukuba behle baye eKehila bangqinge uDavide namadoda akhe. Wazi uDavide ukuba uSawule umenzela ububi, wathi kuAbhiyatare umbingeleli, zisa iefodi leyo. Wathi uDavide kuYehova, Thixo kaIsrayeli, uvile ngenene umkhonzi wakho ukuba uSawule ufuna ukuza eKehila ukuba awonakalise lo mzi ngenxa yam. Abemi beKehila bondinikela na esandleni sakhe. Wohlana uSawule njengoko avileyo umkhonzi wakho. Yehova Thixo kaIsrayeli, khawumxelele umkhonzi wakho. Wathi uYehova, uyakuhla. Wathi uDavide, abemi beKehila bondinikela namna namadoda am esandleni sikaSawule. Wathi uYehova, bokunikela. Wesuka uDavide namadoda akhe bekumakhulu amathandathu amadoda, baphuma eKehila bahamba apho bangahamba khona. Waxelelwa uSawule ukuba uDavide usabile eKehila, wayeka akaphuma. Wahlala ke uDavide entlango ezimboniselweni, wahlala ezintabeni entlango yezifi. USawule wamfuna imihla yonke, uThixo akamnikela esandleni sakhe. wabona uDavide ukuba uSawule uphume eza kufuna umphefumlo wakhe. UDavide ebesenhlango yezifi entshinyeleni yehlathi. Wesuka uYonathani unyana kaSawule waya kuDavide entshinyeleni yehlathi. Wasomeleza isandla sakhe kuThixo wathi kuye, "Musa ukoyika ngokuba isandla sikaSawule ubawo asiyi kukufumana. Wena uya kuba ngukumkani kumaSirayeli, mna ndibe nganeno kwakho. Kananjalo uSawule ubawo uyakwazi kakuhle oku." Benze umqophiso bobabini phambi kweYehova. UDavide wahlala entshinyeleni yehlathi apho uYonathani waya endlwini yakhe. Benyuka abasezifi baya kuSawule eGibheha besithi, "UDavide akazizimile kuthi yini na ezimboniselweni entshinyeleni yehlathi endulini yeHakila esekunene kwenkangala. Kaloku yihla kumkani ngokomnqweno wonke womphefumlo wakho ukuhla kunathi ukumnikela esandleni sokumkani." Wathi uSawule, "Nisikelelwe nguYehova ngokuba ninofefe kum. Khaniye ningqale okunye nazi nibone indawo yakhe apho unyawo lwakhe lukhona nokuba ngubani na ombone khona ngokuba kuthiwa kum asikuko nokuba unobuqhophololo. Nibone nazi iindawo zonke zokuzimela ayakuzimela kuzo. Nibuyele kum niqiqile. Ndohamba nani kothi ukuba ukho kweli lizwe. Ndimfune ndimfumane phakathi kwamawaka onke akwaYuda." Besuka ke baya eZifi phambi koSawule. UDavide namadoda akhe wayesentlango yeMahon eArabha ngasekunene kwenkangala. Wahamba uSawule namadoda akhe ukuya kumfuna. Bamxelela uDavide, wehla ke waya engxondorheni wahlala entlango yeMahon. Weva uSawule wamsukela uDavide entlango yeMahon. Wahamba uSawule ngeli cala lentaba. Wahamba uDavide namadoda akhe ngela cala lentaba. UDavide wemka buphuthuphuthu ngokoyika uSawule. Ke uSawule namadoda akhe babemrhawula uDavide namadoda akhe ukuba bababambe. Ke kaloku kwafika umthunywa kuSawule esithi, "Khawuleza uze ngokuba amaFilisti alingenele ilizwe." Wabuya ke uSawule ekumsukeleni uDavide waya kuhlangabeza amaFilisti. Ngenxa yoko kwathiwa loo ndawo yiSela Hamalekoti wenyuka apho uDavide wahlala ezimboniselweni zase Engedi. Amen.